possono tuccire nibbio in quan se muovano.
Nyamia ne bwiche fu na na doye do soma ne mana de chekronkron ne mamwache aha anase adwo ebra wote menka wo mu ene bia wote menka efribia ne san swa ma wakwa ba Dallas Fort Worth Ghana AZ asore wo Grand Prairie Texas na Sabah School en pensa mu emro mo somfo kwa jesi ya mani. Obadiye na daromenti ya mwye. Mejidi se wansu so adumununti mwye. Sae se wachichiri ya mwye. Na wakura ye mu ensu so. Adofo numa e kame hunde. Masofuo Emmanuel Kuma wa ye diye mdogo aswari. Ye nsofuo. Ura ire Beatrice Forsen. Asorpeni Joseph Akwesi Yabua. Ura ire Comfort entribuwe siyako. Ena. Asorpeni Kings Bwache Mensa. Ebre imi yedi akumbrasi ebesi intrasi. Ni asre ura ire forcing na wabompa ye amaye.
Amima, mwemre ye kumase na ye mwompa ye. Tumi ni ya hondi ni nera ye da wasi. Ewa wansa ma wasa ede e babe ma ye. Ebi ya ushira ye. Ina nso yesro bi ya kumemu. Bi ya adune ni watnema ye wansa mwa enti ase. Imu ya disuye ni wa shira yibibire yi. Na afi wa shi yejidi yonso den. Edo wasi. Se watiye yempaye bo. Hachimku pa Yesu Christo di munti. Amen.
Amen. Abuzi yafo. Ebre pa. E kwa shu shu shu. Yesi. Kwa te eto sumi yi inu. Afi mpimi yi nune ebi yi nina imu. Yabidwa disuye. Eto su e insiye. Na megidi se numu wa Yesu nye tremu. Ya famu nse muna se, ya debe ye juma. Adesu ya toso insiye yino, wa se, the two witnesses. Adanze fuo, bayanuno. Mebusa se, wanom, ene kwa yino. Yemi ya adesu ya yino. Na wakuno. Yenka hapa se muna wo, udifuwe Isaiah. Tia biya na yinjichemua, ayemu wakwe. Isaiah chapter 40, verse 8. Eradia se muse, enyure jayin. Na mfire yitwam na yenya nkopon asem tim hoda amen adofo meka yasem yi na mani agye yie kire se onyakopon asem etim hoda no se yede ye hoto so a ye nso so dan kwa ye nsa ebeka bi ene ani mu nsem na se mfie pii mu nie ena wapo onyakopon asem agye ho akyinye asan Eyi nwa kwa. Mwafanya be. Wegua se mnon kwa son koso wa soifye. Wa shino. Ewa monteso. Eno watete no pasa pasa pasa. Na wano meji. Wanyanko kwa se mbiye nusuwa se. Wa kwekwe wano. Edi wano watutu efiasi. Eko nkumbinu mpo se. Moja danse fo. Na ningi na muna adofu. Eni kasem ne se onyankopon asem no agina eno ntina me no yenya bia ye kan mvivia safo no etai kristofo a wajeba bunu di no nenso onyankopon asem edi esum no so hallelujah enje so ne wata bebre no nyina entunye nsi onyankopon asem no ho dawo bo ho kwai. Dina wachu yiso. Mayan kwa jia pumu wa deho nisema na mra. Na yeba. Ibe ura adisu ya numu.
Bia e wo. Kabeji numu ne. fruit vegetable made of it. Hama, no benya bia, maninya ward, the animal case. Garlic ward, near maybe a timmy boa kidney, a failure, asparagus. Uric acid, kidney, no, near ma, a filter free emojam. Hundreds and hundreds and hundreds of chemicals, but according to uric acid. And they are very crucial, as I said, why to me and so and so and through moja mwa. And of course, I dear friend a gout on a cocoa show cotogum, but be a joints in two bones, she be an uric acid and a cushion fin fio. I can say, Bama, a doba gratopra. Mema mema katechi etubona. Uo uric acid uo ukutu jomu. Uo nai nkanka ukukurumbu tiki kasienu. Na hona debia de starti. Uo de beshi tikuragu unaso obochavi ya maade achi nse. Yee. Bomodene. Se umuma wabiane I am more of fresh fruits and fresh vegetables. Garlic, asparagus, and celery. We am celery na 1 glass and up a beer. A break it down uric acid. Berries, blueberries, strawberries, and any berries group ninyina. A powerful antioxidants. Antioxidant, ne se. Uko magazine. Na one my so yeah deno dadieno. What the oxyacetylene janofia and etiti say click. Sa deno a etiti jano. And ye be fancy antioxidants in the ania ye dears animal products or more. A buama oxidation process sa wood for capre. Now the 12 months now. Kaprana ya monosadi na obakona winachin. Yuane ye di na winachin wuyemu debia. The course oxidation process. And yuane a friend a berries in them. A powerful antioxidants. Ye clean ye mojan. Instead of a bubble ball, cells no kumo, they clean the kama. But modernara. Se unkoso ade e fren inflammation. Inflammation, yade biya wo planet Earth so ha. Inflammation e deba. Sebe, se obo bodam kora ay inflammation. Ubenya diabetes ay inflammation. Ubenya heart attack ay inflammation. Arthritis wo joint, you know. Se inflammation ba ya unya arthritis. But modern than I say, we are near and minimize inflammation. Animal products, if you need to be a day through a boom, of course, it's our oxidation process to send a couple of civil action. Say your milk, say your cheese, say your yogurt, say your nankinam, say your fish. A dear back open air, a course oxidation process, a William. Sew or kidney failure, dear. Animal protein, and as a number three animal prod, animal modia, and as a bigger one. Sew to make the numb shawano bra war kidney failure. One day, no, it may reduce kidney function by 40%. Kidney mo yare dada. Kote ya yue mo watu. Yue kakra. Na nye fever na hon po chanchichichichi. Na wasande chemicals atu umua. Iti ni reduce na hon watene by 40%. That's not the time wa. Na mwushia wa. Wasa avoid all processed food. Processed food ni vegetarian meat. Nwa ya process ya. Ya enye chicken. Nansu it tastes like. Chicken. And your vegetables, no one of the nunch say yet. Yeah, the soybeans, na yes, I vegetarian, but I process them to say be a sausage ɛne akokɔ sausage ne nantwie sausage ne prako sausage no process food biada kine ɛsɛde ntimi handle canned food sɛntia wɔ no de aduane no ahyɛ kan mu na ɛmporɔeɛ no sodium content a ɛwɔ mu nyɛ kuma woa wonim sɛ yɛde nam ankyene ɛna hyɛ titobi ne nneɛmhuane a ɛte saa ma no mporɔ except sɛ aborɔfo no deɛ nkyene no ɛnyɛ dɔkɔdɔkɔ but sodium content no yɛ hae ɛna kidne no so yɛra wontumi mfilta sodium no nti na wo damage kidne no canned product biada a ɛfiri store na ɛnyɛ fresh na ɛyɛ preserve no ntumi handle deli meat no no nti sɛ sausage ne hamburger no mu ne process meat a vegetarian and no vegetarian aduane a ɛde nkyene agu mu ɛne nea ɛyɛ mfa nkyene wɔ mu nanso sodium content no yɛ hae no ɛnsɛ sɛ ka wa no na nea ɛkum ni papaa ne ade ɛfrɛ no fructose
dpɛbɔa yɛda ase kwasiadade sua no sɛ two witnesses adansefoɔ baanu
You are the same way, the young company, Radinassi, or Abdom, any immobile plans or dear way. Now, this young so Sunday, dear no, a day, a Mayan say two witnesses, a dancer for Benno. A giddy for a dancer for Benno, who was a mere a war, a decent trade, Dubaco, and ne a mere mere piece, a career, woman on the idea. Nipa no bebre in ese e jina homa as a two kind of group of people anase concept bi anase binum crach le se as e jina homa e jina ho emma Enoch ene Elijah binum soso e chechra siye bebre se e jina ho emma Moses ene Elijah e hon sen bebre but at this yen ebe ma ye hon se sa Adansi fo benu ya, e wo e di semtri edu baku ino. E jiri fo, e ye utu mfu nyanko panse. E fisi utu mfu, osi tumi e wo uomumu. Omu timi ma insu dani moja, omu aturenche mbebri eba. E no die, e ntimi e nye inipa ahumwati, e ntimi nye concept ya. Ajise uradiasa mkwa, pacho fa baibo no. Na yemye na yankenkan agisem enwomanete du baako nchichemu a eye miensa ekwakopim ensia no se na mema madansefo be no efrefra aituma abeka adiye adiye ensem enna apim ahenu adusia obema na nadi fo no ababeka sa na sem ombe fre fre ituma e wo sa 1260 days no or years no for ne se yenum ene enwudua mienu ene akane adua mienu a egina gina asase ewura no anim ndio meka ho asem na se obi pese o hawo no a o jeffrey won enum ebe mene won atamfo Nese obi epese o haonwa, e chase okun onwa onwa onosa. Na, osi yenu ewo tumi se, o tu osurum. Na, na osu ento wanu ediye enenum. Na wawo ensiosu tumi se, omano dani emoja, nese wade o hao bia enha asase debia ope. Agidi fo wo ina urade Yesu Kristo din mu so ken kan odi fo Zakaria enumanetia eye enan a prophet ne eka enwudua mienu a esisi saa sika kan ye dua mienu no enchen na oken kan a saa enwudua mienu no esa represent the anointed ni a wasra no nipa mienu a wasra won a omo gina otumfo nyankopon anim esa gina ewiase so nyina ana okane se gina nyankopon anim egina ewiase nyina na sa olive tree no a esi sa sika kane aduane nche eno ena ema enwo a yede gu kane no oyela yede gu kane no ema kane ano ehire na yinyana yesu enim se sa sa enwo no ana se sa oyela no egina homa the holy spirit egina homa honhon konkon ena shrein no soso no eye ewurade asem eno nti honhon konkon no ena ema ewurade asem no ahyrein ewiase nyina eno ene sa two witnesses na oka ho asem na ejidifo eno nti na se okin kan enyom waha ene edun kono jiji mu a eye waha ene num sam 119 verse 1054 onyom tuni ne se wasem eye mena se kanea ene de ben me kwan so han sa two witnesses yi ena efe nipa so ekasa ana se efe nipa so ekasa se ma nsuo ento tumfo nyankopon asem ena ekasa se ma nsuo ento a Elijah egina otumfo nyankopon asem so enka se 3.5 years nyaade a nsuo ebeto ewo Israel man mu ho a odi odifo otrofo bill eye ya se obema nsuo ato nsuo anto a odifo Elijah nam Ewurade asem ya so a eye adansefo abenu asem so ekasa ma nsuo ye die be etoye eno nti ena ye ka ho asem se Elijah ebo mpa ye o kan ahemfo moma ye din kan etire edu enson na ni etire bi mo twe no obehu ne nyina na Ewurade asem ya so ena se de osi kan ye no se Ewurade asem ena ye betimi ama die be nsuo adane emoja Moses ayu efa Ewurade de nasem eka kire Moses ema Moses em eka Ewurade asem ma tole nchem eyalewa ni place ahodo nsuo edane emoja ewo ebra Pharaoh eka se oma ne ma enko na omo enko ngosomo no eya Ewurade tumim ena onam eye sa adie enyina Yesu Kristo se sa apam dada no atwero na obeto so no ni nyina edi ono no ho adanse two witnesses apam dada ne di Yesu Kristo ho adanse ena osa ka se nasem ono nasem no a eye the gospel no eno so so no eye adanse die eno so di adanse danse mienu ne yeka ho asem si apam dada ne di ono no ho adanse ena osa ka no ewo Matthew 24 verse 14 ne se obeka ahenie no ho asem ewo edie di aya danse di wo wiase afa na nyina sana otumfo nyankopon aba danse di mienu pam dada no edi Ewurade Yesu so ho adanse ena pam foforo no nso edie ben Ewurade Yesu so so eya danse di a eno nso so ede ne ahenie no ho asempa no ebe ko wiase afa na nyina edie aye adanse die ansana nya obeba na ba amoni mse sa su witnesses you know danse we have a benue no persecute eno nti se ehwe ebra oyichre Yohane no a ewo Yohane etia eye eduba ko no a asoma o kan ene no se sa adanse die no a oba no obe tie no anaso obe sa adanse die no e 1260 otano nanso so no okun anya ye eno nti 538 AD akopim 1798 AD when you did see eno kosan asem no say p asem no adanse dia etoso mie no aye Ewurade Yesu Kristo ne gospel no Ewurade Yesu Kristo no amun so no munim ukuno abadi esikiso esale enonti adansedie mienu na yenka ho asem no agidifo enye bibia se apamdada ene apamfofro enonkoa na tumi womu a ebetimi ama ensio adane emoja enonkoa ene betimi ama ohaw aba omu a omutai urade emaso enonti ose eye Onyankopon asem a Onyankopon enkwa gyensem a eye kane asɛ de nyantofo no kan ye no a ede ehan eba ebiase enyana tumbo Onyankopon hwibae mama enti asɛ ona sem na ye gyina na asem so na ye kase nsu ntɔ na mse na asem aka ndi ento obibia obegye wade asem ho kyim no ose kum ena obekum Tumfu nyanko kwa mwa ya mwa ya niti ya siye. Ewa naduma ya sanda niti. Amen.
Amen. Nasofu okuma. Ya dasi. Ura hili bitwis fuwasi. Nsobe kwa suwama ya. Jwada adisu yano. Prophetic time periods. Nkomshe mre ahudu. Diye yene dema ya ura hili mpacho wansu. Mawanongo.
Yami ya kronkonfo. Yami asu njwe enkaini na. Ebi ubiya ubiya. Yeko Edwada Adesiano so ose prophetic time periods. Nkomshe emre ahodo. Nkomshe emre ahodo. Adesiano mayen. Akenkain sambibri. Na meke nkain kakra. Yedi kane eye Revelation 11:3. Edi sem emumano. Iti duba akoni mumi ansano. Ose na mema. Madansi fuo benu efrefre yutuma. Abeka edisem na apem ahenu edusia. Ena afi Revelation 12:5-6 nonso wasi. Na o obabeni a odi dadie puma beyen amanamani na ofa nebano dinoko nyangupo nina hingwa nonche. Nisiano na obanu januko esreso. Onyankopon asiesie baabi ama no sɛ wɔnhwɛ no hɔ nna apem ahenu aduosia ɛna afei yɛhwɛ disɛm nwoma ɛti dubaako nnyimu mmienu no a ɔse na ɛdi hɔ a ɛwɔ asɔredan no ho no deɛ gyato hɔ na nsusu ɛfiri sɛ ɔde ama amanaman na wɔbɛtiatia kuro kronkron no so abosome aduanan emino ena afi last one ye Daniel 7:25 Daniel mumane iti ensonimu aduonu enum no se na obekeka nsem etia de owo osusuru no na obeha osusuru ni no akronkronfo na obebbo nitrim se obedane mre ne mra na ode won beshe ne nsa ebribi ne mre ne brefa amen kinti a making kindness se mipese ye hye enyeme bi nso se ye hwe ya adisem no enwoma no eka ebribi 1260 days aha no wakane se ina apem ahenu adusia Na yihun saa ene yin na ewo diye meken kan yin di bebi nsua. Bebi ya wase maname mufo ni yemfa ediho asore dema ediho ne ema wo munu munti iti ya so. For 42 months. Na enye mebi wase ye shene nson eye yini yimu binim enkom she emri munu. Se ye kan se deisa ena se ena. Eda ba ako biye jina homa afe. Enunti. So kan 1260 days. Nike se eye 1260 years. Ena 42 months nun so se yemfa ma gentiles nun munti eti edi ho nun so. Se 42 nun ye multiply by 30. 30 ya. Nike se yibinya the same number. Enunti yensha nonso. Osa anso kan bibi fa the two witnesses adansi fu minu na enye ni pa omujindi na hu minu ni mumeye unyankupon asem a eye Nyametwerɛ Kronkron, The New and the Old Testament. Apam dada ɛne apam foforɔ no ɛho asɛm. Na adɔfo no, ɛberɛ a yɛhu nneɛma a ɛwɔ saa kenkansɛm yi mu nyinaa awie no. Ɛberɛ biara a nnipa ɛbɛyi Onyankopɔn asi nkyɛn, na tumi a ɛwɔ Onyankopɔn asɛm mu, yɛnhu ɛso ɛmfa so anaasɛ yɛmfa ɛnyɛ adwuma no. Na afei nnipa amanneɛ ne amammerɛ ɛna aba abɛhyɛ Onyankopɔn asɛm anan. Na sɛ ba ne saa nso a, ne de ɔhaw ne amanneɛ anaasɛ ɔtae ɛna abere Onyankopɔn mma. Ɛnam sɛ sɛ woanni nnipa nhyehyɛeɛ so a ɛne ne mmerɛ a ɔmo ankasa ahyehyɛ so a, na wodi Onyankopɔn asɛm so a, na afei ɔtae ɛna na yɛde ɛba abɛtae. Ɛno nti saa mmerɛ a akenkansɛm yi ɛka ho asɛm a wɔhyɛ too hɔ nna apem ahenu aduosia a yɛhu yi ɛyɛ nkɔmhyɛ a Onyame nam odiyifoɔ Daniel ne odiyifoɔ John so ɛtwerɛ sɛ ebiri bi ɛbɛso a na saa ɛsesɛm no ɛbɛsisi. Na adɔfo no abakɔsɛm so ɛkyerɛ sɛ ɛsisi ɛsaa na wɔse Efri 538 to 1798 AD after the death of Christ. Was it Sa Otai Kasi Esi? Rumai for another rumor, sorry no, any amanyosem ekambum etai unyankupon emma. It was Sa Uncomshe Emrena. Yin onyame eyi ne ho adi ɛde kyerɛ saa adiyifo yi ɔmo ka ho asɛm ɛtoo hɔ no na ɛbɛn mu saa pɛpɛɛpɛ. Ɔlɔfo no ɔse yɛtae Onyankopɔn ma nnipa ɛnam sɛ na ɔmo ayi Onyankopɔn asɛm asi nkyɛn ɛna ɔmo ade ɔmo mmara ahyehyɛ hɔ na woani so a na akɔyɛ ɔhaw ɛde ama Onyankopɔn ma. Na sɛ yɛbɛhyɛ ne nso a saa ɛna apem ahenu aduosia no, Onyankopɔn adansefoɔ mmienu no, ɔmo anwu ne mmom wɔse ɔmo ɛhyɛ ayitoma a na ɔmo ɛredi Onyankopɔn ho adanse. Na adɔfo no, ne nyinaa yɛ Onyankopɔn asɛm a na nnipa anaasɛ papa tumi no aka Onyankopɔn Onyankopɔn ɛtwerɛ kronkron The Old and the New Testament no ahyɛ a tumi a ɛwɔ asɛm no mu nokorɛ sɛm a ɛwɔ mu a wɔsɛ nnipa te no, ɔmo yɛ biara sɛnka ɔmo ɛbɛka n'ahyɛ sɛne ɛbɛyɛ a nokorɛ no ntumi ma na nnipa nya nkwagyeɛ. Na anika sɛm a ɛwɔ mu no sɛ wɔse during saa 1260 days yi ɔse Onyankopɔn ɛtwerɛ kronkron no, ɛwom sɛ na wahyɛ ayitoma a yɛaka n'ahyɛ deɛ, nanso nyame asɛm deɛ da biara ɛdi nkonim. Nneɛma yi a yɛn nyinaa ɛtae nyame ma a ɔmo apagya Onyankopɔn asɛm no akyi nyinaa, ɔse yɛwɔ akokodamfoɔ bi a bi te sɛ John Huss, Jerome ne Martin Luther mu ɔmo nyinaa ɛkuta ɔmo gyidie ɛno nokorɛ kakra na ɔmo ɛho no. Adɔfo no, yɛtaa ɔmo deɛ ne nso ɔmo gyina ɛde maa nyame. Ɔmo yɛ nokwafoɔ ma Onyankopɔn asɛm. Ɛna mmienu no, yɛnya mfa agya nhyɛ yɛn nan. Ɛno nti ɛwɔ sɛ yɛsrɛ Onyankopɔn na atetesɛm ne mmara bi a yɛnsafo mu ne yɛasetena mu no, yɛn nso yɛyi Onyankopɔn asi nkyɛn no. Ɛwɔ sɛ yɛma nokorɛ no ɛda adi. Ɛno nti na prophetic time period anaasɛ Onyankopɔn asɛm a ɔmo ɛtae no no ɛho nsɛm no aha ɛna yɛde ebesi Onyankopɔn na ɔmo ayɛ na nokorɛ kakra yɛ ho no yɛntumi mfa nyɛ adwuma nhyɛ ne din anuonyam ɛwɔ n'adom nti amen.
Amen. Wura yɛrɛ fo asɛm yɛda ase. The two witnesses killed. And only Bernada this year. A sorry penny Joseph Apesia was AD any more my air. Wokunkum had as a four Bernuno.
Adam Darcy. A brand this year not the master Wokunkum had as a four Bernuno. Na adisiano jina adise metidu bako njiche mwa eye nsone wachino ni awachro wo ehonie na se wuye wana dansi dia abuwa ufribu numuno ebe tu wansu sa na wadi wansu enkunim na wakun wong na wong efunu ebe deda kuroke sieno abuwa ntinsu anu ena hungu mwofreno Sodom ni Mizrim. Dia obo wane rura deno asenye munu. Adisyano meyati asese. Kristo suma bako se munu. Pagan room etu Kristo sumu sosa na hafi idru bribino. Wadani be ura enyami sumu mafide. Nenye abu sumu sumbiyo. Ebeye Kristo sumu. Ene amanyosem ene enyami sumu a wakambumu. Biyasi ama muu. Ene amamre ene ombe kambumu. Di dani Kristo sumu eni kura. Afi, sanza wanjeshe na churosem ni betu miapa hontu menti. Wakunti ya churosem jeje churosem kuma Kristo fubi bra. Na obe sori yeti ya sa atron. Na efabre pi. Aya mkwa mshebre. Mfie mpinu. Apem ahenua duyesia. Mfie mpinu apem ahenua duyesia no. Ede yeko newe ya no. Sori ti ana yeko suwa Kristo sumu wa. Etia wana obeka no kure no. France manu so sorry. A wano so. Edin shishi ebi ba ya no kura de. Esa be kunti ya Bible no kura. A na ejin se mu. Ene se. Oka se nse si nyanya nko pongbi ya sumu no. Eye bon sam. Ena wo she chidi. Eye osa. Ene se. Ubi ya sumu na gine. Ya wajine beka chidi. Ndiya sorry den bi ya ni ya sumu ya nko pongbi mu no. Se abre no. Omu kunti ya sanji shenu. Enti, churo semua, ya pamda dani ya pamfufra, Bible wa di semu no kase wa ya dansi fobe enu, na wa udinya wa udinya nkupo nwa dansi enu. Ya pamfufra ni ya pamda da nkua nepa, no krenya nkupo nwa hontuma. Ma yi hunu mkwanje nji shea wa namu Jesus Christ so, aya maye. Sabre no, France mai no kradie, obeka nji shea boni ya na, papa situme enu, Eye no obeka ne chiri kura. Jiji churo se mnina. Eshibi. Nafi obra se nsasi hunu. Se ye jidi se wanyanko pongi ya waho. Nemu miyansumi ya bine. Na sadi ya Bible no kasa. Hun hun musa asori tia wene nshe o ya. Bon samfa. France manu ne. Pope fuonu tumi so de kuntia nyami asemno. Na ofreni Sodom. Ene Mizrim. Ehe sani adisyo anaka huasem. Na Mizrim ya biaya enyame doduo ewo a wopo enokre nyankopon no ana Sodom ejina homa afashe France etuate no emu no onyankopon adanse forbe no no apamdada ne apamfoforo no owuye esan se okan se onyankopon ni ho na efidie ash na fidia asheta esane ahohyeso a atuate ene mojahwiegu no enti na asheta no enti sane adesiano de mai no so oka mizire ma na kire baabi anyame dodo e ma ho kwan ma abosomsom nyina akoso Sodom so aye bia ya na afidie yo akoso a ekyese onye nyankopon enie na France man no so sorry ebra na imfie apema ha no aduesia no de kona wie nkomhyebre no kwa wie no be ye mfie miensa ne fa na France fo no sorry gina so obi a ye nhwe ne ye hu so obi di no kora nyankopon na chi ne mom som wadwene ye wadwene be kire wo na som sa abre no jeje Bible e ma oka Bible no hye kora enu nti na oka ne se Aboa ye bonsam a ofribun no obeye nhyehye de akonte anyame asem apamdada ne foforo no obedi wonso nkuni mene se saa bre no de otume brai ema ne yeni won a osore nokre nya ye yeni won a otume yi won anim se obesore nokre nya nkopon no ne nyina mu no nyame asem antumi ankan hye ɛno nti na ɔka sɛ wɔkum adansefoɔ baanu no ɛnti saa adeɛ wei di adanse sɛ bɔnsam nhyehyɛeɛ a wɔwɔ tie nyamesom nokorɛ Nyankopɔn ne ne som no ɛgu so a ɛkɔ so na ɔyɛɛ wei nyinaa akyi no ɛna a me ne wo kasɛe no twerɛsɛm no da no adi sɛ nea bɔnsam yɛɛ sɛ wɔkum Awurade Yesu ɔsɔre ti apam dadaa ne apam foforɔ no nyinaa no nokorɛ Nyankopɔn no da so de hene bɛsi nɛ adesua bɛɛ na yɛbɛtumi afa afiri ha ɛmfa ho ne sɔretie bi abɔnsam bɛyɛ tia yɛn berɛ a yɛapaw sɛ yɛdi Awurade akyi anaa yɛgyina ma nokorɛ no sɛ wɔku yɛn ha mpo anaa wɔdi yɛn so nkonim ha a yɛawurade no deɛ ɔntumi nni no so nkonim berɛ a yɛapaw sɛ yɛdi Awurade akyi anaa yɛgyina ma nokorɛ no sɛ wɔku yɛn ha mpo anaa wɔdi yɛn so nkonim ha a yɛawurade no deɛ ɔntumi nni no so nkonim ɛno nti yɛnkɔ so a na yɛnyina ma nokorɛ no firi sɛ awieɛ no nokorɛ Nyankopɔn no na wɔbɛyɛ nkonimdifoɔ ama abɔdeɛ nyinaa na yɛmfa yɛn ho nyinaa nto no so Awurade nhyira yɛn
amen asɔrepɛni yɛboa yɛda wo nso so ase the two witnesses resurrected adansefoɔ baanu no wosɔre kwan bɛyɛ ne faa so a ɛno nso ne wokua da adesua a sɔfoma me comfort ntwebo asi ako nso ɛdi animu ama yɛ
ɛda meda ase ɛyɛ wokuada deɛ no ɛtifi asɛm no sɛ adansefoɔ baanu no wosɔre the two witnesses resurrected sɛ yɛkɔ adesua no mu a yɛ bɛnada deɛ no ɔkyerɛ yɛ sɛ adansefoɔ baanu no gyina hɔno ma onyankopɔn asɛm na nyame atwerɛ mmienu no ɛyɛ apam dada ne apam foforɔ ɛberɛ a ɛtɔɔ fam no wokuada deɛ de ma yɛ sɛ asa asɔre nyame tumi no asa ama no asɔre nti yɛnkenka akenka asɛm bi wadi sɛm ti du baako nkyɛmu a ɛyɛ edu baako no ɔse na nansa ne fa akyiri no nkwa honhom firi nyankopɔn mu bɛhyɛne wo mu na wogyinagyina wo nan so na ehu kɛseɛ kaa wɔn a wohuu wɔn amen nti ebra adesua no mu a yɛhunu sɛ france atuateɛ no akyi no onyankopɔn asɛm no ɛsaa ɛba nkwa mu bio praise the lord na onyankopɔn ma nsakraso kɛseɛ ɛbae na ɛma ehu kɛseɛ ɛba bɛtɔɔ wɔn a wohuu onyankopɔn asɛm no sɛ onyankopɔn asɛm no abɛyɛ onyankopɔn tumi a ɔde kɔ nkwagyeɛ mu nti sɛ wohwɛ a mfie mpeha ne edunwɔtwe awieɛ no onyankopɔn maa mmarima ne mmaa wɔ ahofama de wɔn ho man na ɔde onyankopɔn kra nsɛm no hyeta a ewiase afa no nyinaa ɔhare so nti yɛhwɛ ɔbarima bi te sɛ William Carrier ɔno tu kɔtena India man mu na ɔtwerɛɛ bible no ɛwɔ India kasa ahodoɔ bebree mu ɛma onyankopɔn nkurɔfoɔ no ase nnipa te aseɛ na bible no ahoɔden no twea a saa asɛmpa kyerɛ abɔfoɔ yi ɛma wotumi de onyankopɔn asɛm no ɛduru wiase nnuammea ahodoɔ bebree na ɛnyɛ ahyia kwa sɛ saa wiase asɛmpa kyerɛ dwumadie yi kɔɔ so wɔ france atuateɛ no akyi agyinifo onyankopɔn asɛm no te ase ɛmfa ho sɛ dodoɔ no ara bu no sɛ awuo na ɛde ɛte ase wɔ agyinifo nyinaa akoma mu sɛdeɛ adiisɛm nwoma no ka sɛ onyankopɔn asɛm no bɛsa asɔre ebie mu no na aberanteɛ bi tena ase naasɛ mfidieni voltaire tu ne ho ka sɛ ne ho mete berɛ a mete sɛ ɔka sɛ ɛnam mmarima dumienu so na kristosom ɛsaa baeɛ na ɔkyerɛ sɛ ɔbɛkyerɛ yɛn sɛ na sɛ mɛkyerɛ mo sɛ onipa baako bi bɛtumi abɛsɔre atu agu na asɛm a ɔkaeɛ no na agyinifoɔ awo ntoatoasoɔ ahohoɔ abɛsene kɔ naasa wɔn ntoatoasoɔ abɛsini atwam kɔ ne wuo akyi deɛ nanso so no onyankopɔn asem no e da so etim ho da nipa bebree asori e pense wo tu bible no etu gu na asoso no wantimi anya ho hwe a wo nyina no entimi entu nya me asem no egu ye hwa eneyi eneyi wetintim onyankopon nwoma no bebree na fufuye ni bia na oka edikanfo no ho ka asem ifa e Christofo asafo no ho se bible no eye obotentim a asai se abaso ba ahohoro bebree nti bible no enye ade a onipa bibetimi etu egu efise enyankopon tumi a ede nipa dodo na ekọ enkwaje mu na moma yenhwe edwom enwoma no eye oha eni edunkun etichimu a eye edwotwe de eno so ebe emaye oho edwom nwoma no oha eni edunkun eye etichimu a eye edwotwe enkun no enso so ose erade asem woho da itim osro amen saaso so ena yesa hwe edwom oha ni dubako ijichimu a eye enson no soso a eno soso oka ne se nisa anu niyoye no kre ne atimu na shadie nyina timho pintin amen si unyankupon asemu no ejina ho pintin ebibia ni ho a ebitumi ehihim no beautiful. A bit to me, Abba say, who would teach your young couple as them or so? And now say, who could see an idea? Now so, I see me to that. But one more, I will throw on him a crystal for input. And I'm acquiring who will be so. Now, who put Bible no in it here? I told that. If you know to meet you a chinifa Bible no. Efa baby, anase impo, ouisi nipesu awurubia, ewo paibu nusu ibria, selebe ya ebe shre osu tumia, ewo sa unyankupo unu kwa senisu. E gili fo, seni ibisi ya ibi yinu biyano, paibu unu eye, emuma etiasi, unyankupo ansama etiasi, Nere kasache adasa akuma. Na ere hume unkwa hume. Guwo na owo opese. Ube ti asemo. Na wedi ncheche nuso. Minu minu. Unyanku kwa asemo. Eti ase. Ebra ibidi so. Ebra yebechen. Eliebe kwa unkwa jimu. Nipa dodona na asori. Eti ya asemi. Sedi ebe ya. Enkanyame asem no ebeto fe. Nenso na disuya na miye humse. Unyankopon asem no. Enya adia ibewu. Ejina ho pintini. Na ebe koson soa unyankopon tumia. Ode fe ni pa bibriye ede ako enkwa jimu. Enu mi enu diya hon to soa. Ebe yon kwa jie amaye. Unyankopon huye mobo. Nenfa asemi. Eni breso san yakumi mu. Ada achinu. Inya ukwaje ama yekra. Yesu Kristo dini. Amen.
Amen. Sofu mami, njubwe siya kwenye dasi. Na sori penikins, wachime sa tuwaswa maye, ya wada hadisu yano. Truth triumphant. No kwe mkuni mdiye. Say ene sitie. Opendi wachime sa mbacho bemu ama ye.
Yo, mini ya medawase. Ya wada hadisu yano so, watu din se, truth triumphant. No kwe mkuni mdiye. Yenim se obonsam efri mretintintini ana wapese obedi nyame krofo so na waka yakopon asem ahye nanso mpendodo obonsam ye sa nyina no na onyakopon asem edin kunim edun pempen so so ye hwe disem eti edunan eyimu edunsie yakenkan sem a ene adisuen no egina so no wose na mehunu obofo fro se watu na mwiemu na fei ukura da asempa no ekwa kadi a che wonwo tia sasisu enyina efo nyina akyerɛ wɔn ana fe amana hodo nyinaa ana akasa hodo ana nkufuku ahodo nyinaa nyame asɛm no ebɛkɔ ewiase emfa na nyinaa na ntawantawa dia yɛka ho asɛm a ɛda kristo ani ɔbɔnsam temu no adafonom ebɛba awiaye ama bɔnsam nyankopɔn yesu adi bɔnsam so nkunim completely ɔbɔnsam will be defeated fatally na onyankopɔn ahenni nso bɛdi nkunim ama atro enso edi nkuguo saa na onyame nam saa yɛ no so ebeyi bɔne afiri wiase mu koraa sɛ ɛhwɛ adiisɛm ɛti de baako ɛyim baako kɔsi edu nkron no a ɛma yɛhunu sɛ ɔbɔnsam yɛ attempt sɛ ɔbɛfa French Revolution so na afei wɔde ayi akristofoɔ wasɛ akristofoɔ gyidie watɔ akristofoɔ ase koraa na wayi nyankopɔn gyidie nso adi afiri wiase na nyame nyankopɔn nkurɔfoɔ mu na asɛ adiisɛm ɛti de baako mmɛhunu sɛ ɛmmra kenkansɛm ɛrekɔ awieeɛ no yɛhunu sɛ onyankopɔn yɛ nkonimdifoɔ onyame di nkonim ɔdi nkonim ɔbɔnsam ne ne tumi ahodoɔ nyinaa so na wɔnhyɛ yɛn nkuran sɛ awie mmerɛ mu no mara haw a yɛbɛfa ɔtaa mu anaasɛ persecution mu anaa trials mu wɔnhyɛ yɛn nkuran sɛ yesu nti yɛbɛdi nkonim mmerɛ a yɛgyina ama no asɛm ne ne koro no nkonimdie bɛyɛ yɛn dea sɛ adiisɛm ɛti edu baako ɛyi mu edu num ɛkɔsi edu nwɔtwe no wɔka ɛyi mu du num wɔ se then the seventh angel sounded and there were loud voices in heaven saying the kingdoms of this world have become the kingdoms of our Lord and of his Christ and he shall reign forever and ever ɛnuanom yɛhunu sɛ ahenni no nyinaa bɛkɔ awieeɛ amana hodo nyinaa bɛkɔ awieeɛ na yesu kristo bɛdi nkonim na wadi nkonim ama yɛn na ɔde atemmu bɛma wɔn a anyɛ n'asɛm annie no nyinaa yesu ɔbɔnsam ne yesu bɛma bɔnsam ne wɔn a agye bɔnsam diɛ ne atoro nkyekyere diɛ no nyinaa no ne nyinaa bɛkɔ awieeɛ wɔbɛyi bɔne afiri wiase yesu bɛdi bɔnsam so nkonim bɔnsam bɛdi nkugu teneeyɛ bɛdi nkonim nokorɛ nso bɛgyina ama nokorɛ nso afa ne ntoma pa afura me nuanom wɔmyɛhunu sɛ tumi biara ɛnam nnipa tumi so ɛbɛyɛ nhyehyɛe biara no onyankopɔn na n'asɛm so bɛtu agu nanso no biribi biara a ɛgyina onyankopɔn asɛm soɔ no ɛbɛgyina sɛ botan na fei ɛbɛgyina daa a ɛnhinhim da sei na me nua sɛ ɛyɛ yɛn ho ne adeɛ a wɔto onyankopɔn asɛm soɔ ɛfiri sɛ yɛhwɛ adiisɛm ɛti de baako yi mu du nkron nanso ka sɛ then the temple of God was opened in heaven and the ark of his covenant was seen in his temple na ɔso ɔhunu sɛ wɔyɛkyerɛ yohane wɔ soro nso ɔhunu sɛ kronkrom kronkrobia ntamadan no wɔ kronkrom kronkrobia na ɔhunu apam adaka no sɛ ɛwɔ wɔ soro kronkrom kronkrobia no nso mu mene wo nyinaa kae sɛ yɛhwɛ apam adaka a anaasɛ ntamadan a onyankopɔn maa mose yɛɔyɛ no na ɛno nso wɔ kronkrom kronkrobia na kronkrom kronkrobia hɔ no nso na apam adaka yi si hɔ na apam adaka a nyame maa mose yɛɔyɛ no na ɔde zan sɛ abɔfoɔ mmienu the cherubims ɛwɔ apam no adaka no ɛtire ne tire ɛna apam adaka no mu na mmaransɛm du ɛda apam adaka no mu nti na apam adaka koro yɛɛ yi ɛna yohane nso ahunu sɛ ɛwɔ soro ntomadan no mu kronkrom kronkrobia hɔ na ɛwom sɛ ɔnam adom so nam gyidie so n'agyew kristo ni biara nkwa wɔmyɛhunu sɛ onyankopɔn mmaransɛm duo no adɔfonom ɛda hɔ ma okristoni biara sɛ yɛbɛdi soɔ wɔsɛ obedience to God's law reveals whether our faith is genuine sɛ yɛn gyidie a yɛsi wo yesu kristo mu no sɛ ɛyɛ no korɛ sɛ ɛnyɛ no korɛ sɛ yɛ genuine sɛ ɛnyɛ genuine ɛfiri sɛ sɛ yɛkenkan yohane asɛmpa yɛkenkan yakobo nwoma ɛti mmienu ɛyi mu du mmienu no a ɔka asɛm yi sɛ monka sa sɛ monyɔ sa sɛ wɔn a wɔnam adehyedie mmara yi so bɛbu wɔn atɛn nyankopɔn mmaransɛm du no wa frenu adishi die emra. So bia ko frebi bia wa chwa se mwese enu na ya adishi die emra. O yotrofo adishi die emra ene the Ten Commandments of God. Sanu nyanko po ansep e kachere yen. Udo uji mwachi nye ya. Kanyakubu mwano etimi enu fri imudu du bakon. Ibe sidu mienu uwa tiasi ya pa. Na emra semu duino. Ibe di akutin ewo yen kwa jimu. The fact becomes especially important and relevant at the end of time. If it says, "Okin kai, a disem, a titum yenu, a mudun sonua, nya membrance semudui, adafunum, a hun hia yin yipa, was, and the dragon was wroth with the woman, and he went to make war with the rest of the remnant of her offspring who keep the commandment of God. And have the testimony of Jesus Christ. Or when some people focus upon, or they back when you come and see from Kaya, a dinner man seem do no so. And in the service of when someone far, but quite here, you come and see me do no. Was I here this same, a tidu na you do no man so. Was a hat na hotel for a was a towel. Was anyone now a kura unyamia shady, now a sans who you excuse me giddy. Nimmy a noon a cabum ye juma, your membrane seem do. Ana Yesu Kristo mu gidie enu nti se obi aka kire wo se emransem du no ye de koba senu mu a adofonom se nipa o tu futuru agwani so obi aka kire wo se ye emra no Yesu ye firi hono mu a adofo onim ni a wo ka ebi se emransem du no e ka atemwo enhye ye ho enti se sem no mienu ye sire onyame no ma honkonkon no ka ye ho ne ye de ne emransem du no e ye adwuma Senia, ya Yesu mu gidie no sa na emransem du no so eye adwuma o Kristo ni bia brabom onyame kan ye ho na won siesie ye na entena sem ya si yi na dum nti amen
amen opemi bwa chemesa ye da se ye traso refia da disu na wase bra o som ni wiase to me ebra bible no na wodane na danse for na ni no opo modin bia se obefa nipa Any a home one so, dear the fufro be. Beba, no dear chink or four, I do not free. When you may ask them so. In Tibra and Crofua, or bore a home one day so, a back can of crack on crack, a woman. Wo two on Sosa. We you all mine. Why ye why a kayaka dear? What do uncle go a fiasse? Okunkum emu binom enam won gidienti ana se wo share won ema wo tutu ko emepatifi ejatabu ene abode kuntunkuni enna no kurada ze fonu fraye ede share nkom nenso wo tokko so dia dansie ewa afe ana se nefua apem Ahenu edu siyemu, nunyina, wano mampu wanya koko asemu. Na wase bra, esumu duru yenu. Mema nukuredifuwa, na wado wanya koko asemu chini mkunu. Enyane ni mwenyamu, wamasangu wa nukuredifuwa yinu minyansa. Ahwade, eni tumia, wade paye muka, neno kure, ewa saa, ebire nunyina emu. Okay? Mame White, ni mwuma watu din Great Controversy. Katafa ahenwe diusianso. Eni ya diusian watu. Ena mekenka yi. Utu waswa. Wasi bra. France puu nyankupo wa Belgium. Na wapu babu ono. Etri mwadevo. Eni ya mwumani diya vusie seni ya na edawa akuma suono. Abemu. Sae seno wa maju na huwa chepese bemu. Na adafuna wasi. Omanya wadi wa unwe furo nyanko pombra ho. E diya ene baba wa unwe bae. Iwe mwa tumfo ni sumu wa tumfo. Ene ba guru wa unwa kapre. Na inye hwani yepese yekro. Yendiye yepese ye wogu nyanko pwafo. Wasi nti wasi. Yewe yeno. Kwa pem se asafunube dina shedye suhoya shedye unyanko po. Na waji ehe biya edi. Aya sedye biya obedano edye no. E chinye biya, eni wase, osumbe jija, akwaye enhyehyeye su die na nyamesoro honhom a ehunhia paa no ebeyera ejirifo yen die ye pese enye enhyehyeye gunu bi su die keke na emomo nyakopon no kwasem a ye nya no wanasem o enum na yetna na ye hyemu enimo nyam na ayemkunim die ebe amaye yen ye brei su nyakopon wo nyira ye nsa e wona be wonti amen. Facebook DFW Ghana SDA. YouTube DFW Ghana SDA. Patron, yeah. Like page, comment, na share. Afe, yeah, subscribe. So, what subscribe that dance one? I don't maybe a woman. Na, we miyas. Your website, you know, so yeah. DFW Ghana SDA.org. Afe, so, okay, maybe I can kind. Between your biatro computer, so between your absg.adventist.org and I say ssnet.org. Fear the upon your popo, one year young dom. Now you to me, Nina, every papa, and everybody will breathe. The best idea of brass, yes, you trust. Now, sir, or so for Kuma, no one bomb pay. Every year, this year, a person in senior years or so, and they are my.
Yowajidi fuwa wayane uradi Yesu Kristo dimu. Mama ya mo empaye. Yinyanku pon ene ya uradi empaye. Buti ya fuwa. Yada wasese ebra. Yadi udinshe ya disyen tosu nsiyen. Ase wana mwadomso. Na uo chile chile yeyi. Yibibia uradi Yesu yano. Buwa yeyi. Na yentimi mfanye jumo uminyanku pon. Ma onsemi entina ya kumani ya jinimu. Sedye onyontone ni kaa yeno, ma onsemi enye yenase kania eni ye kwa yesu hain. Sedye beya uma ye nulusumu. Afi ma onsemi enye ye ema ojie dano. Na bre no ene enano anche na upie se wye mute mufobe buwa tenya. Enamse ye tse onsemi ni edi ye jumentino. Yenya emkwa je edi ama ye kra. Bela yabisu ya onsemi. Ya beja fuyi, eni ya tiifu, eni ya hefuyi na asha wansa. Na mwadu mnusu ni shira ya. Ewe yene uradi Yesu diye munti. Amen.
Yeni ya vusi na tawasi, wani ya pawa ya wanye, yeni ya na Sorry, oh, da, da, oh, my God, what did
Sous-titrage Société Radio-Canada.